nibiki?
Tinda gukunda.
Eh? Atetse pilipili imwe teka zitatu. Mutega makoto ku muryango uja mucumbiwe.
Asaka. Asaka. Beko iki utajire riko nakubye sange muri shambi habuze.
Ama, ariko nibintu twoyaga tukabiheza.
Hanyo kugira dan. What in fools?
I'm going to go to the house.
Eh?